sanibonani kasi igama lami ubhurukwane uzinyobulala umfana ozalwa eshingalweni nkosazana umkabayi ipincalisimanje manje ichaza ithuthuzekile. I just wanna wish everyone a happy youth day and I just wanna say to intsha namhlanje ukuthi guys kumele sibonge ukuthi siphile esikhathini sanamhlanje because we have freedom yemfundo and okubalulekile kuyonke le mfundo le ukuhlonipha nokwazisa abantu abadala nabantu abasacrifice iy'mpilo zabo nokuningi or nenjabulo yabo ukuthi size sibe khona namhlanje nokuthi sisithole imfundo esinayo namhlanje. So guys, ngicela nje niqhubekele phambili, nihloniphe abazali, nifunde, qhubekele phambili. Uyazi ikusasa le-South Africa lele kuthina intsha. So masifunde namhlanje, kusasa to pay off. Trust me.